behind the sunrise, there's a beautiful world that I believe in. Behind the sunrise, there's the word I see. Behind the sunrise, there's a magical world that I would live in. There nobody else must stay down on their knees.
Behind the sunrise, there's a marvelous boy waiting for. Across that sunrise, fill the stars of love. There's a miracle world that I can see, and nobody else would stay down on their knees. No, 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 no.
Behind the sunrise, there's something special I would really die for. And if you take my hand, I'll pray until the end. Lying to myself no more. Yeah. Behind the sunrise, there are all those things you really meant to me. And nobody else must stay down on their knees. Yeah, yeah.
Da 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 da